apa kwemini nje mandini bulise apa kwa ward 49 endevana igama lami Councillor Nkala ngalemini yanamhlanje sisanda kuphuma ku state of the ward address ukuchazela umphakathi walapha endevana ngezinto zonke esizenzileyo ukusuka ngonyaka ka 2022 kuzokutsho ngoku sikwazile ke ukuyidakanca emininzi engaphezulu phaa kweshumi izinto esizenzileyo apha kule community yasendevana sayibeka nemicelimngeni besehlangana nayo esisahlangana nayo nakaloku njengoba asigqibelelanga izinto ezimicelimngeni esisacela kwakhona icommunity ukuthi iphakame simanyane isebenzisane necommunity eyayikhethayo kunye neward council sikwazi ukulwa nemicelimngeni sisenayo. Umzekelo, indlela zethu azikho kwixanduva oluhle. Okwesibini, lulonyuko oluphezulu lwekrani kulelani inochatha ngoku sithi ke kuloo nto yonke maside siphakameli silwe sisonke ukwenzela uba athe ngena urhulumente nomasipala angene kubantu abamanyeneyo abathetha ngelizwe elinye. Kulo mhlangano ke sibanikile abantu ithuba elokokuba makhe bazibizele imibuzo kwimicimbi abangayiqondiyo babuza ababuzayo.
Okokuqala mandincome kwesithuba sombane kudala abantu bathenga izinto kwelaa lizwe liphaa ngade ngamoshaka ndathi ayikhani khabe nisiboleka sizawunibuyisela xa umbane ubuyile sinamatyala ke thina ke sasiboleka izinto zabantu babengenambane ke kodwa the nkosi xa umbane ubuyile ndiyavuya ngabo. Ndiphinde ke ngoku ndibulele nakule ndima yethoilethi ezazifunyene ngayibetha ke indima ezayibethayo. Iphinde ke ngoku nantsenye into ke ngoku ke masimame zigxeke eke ndizawugxeka ke ngoku kulaa nto kudala ndigxeka enzika phaa kulaa nto inyukayo ndathi kuwe khawuye phaa kwi-PWP khe sikhofulve phaa sifake laa manzi esekulaa mgogo ongena entlandini ibhlorho imuncekile phaa siza kwenzakala thina abantu bahlala ngabo nabantu bethu abagqibela kudala abahlala ngabo ngoba ibhlorho itheni yamunceke kufakwe plastiki kufakwe iinkuni uyayibona laa nto mamuna sizayadla ibhlorho yethu.
Ndinozibuza ukuthi thina bantu bahleka kwiadi andikuva kuanto ukuthetha enibosi phaa ekuphumeni esantsi asakelwa ngasoke kwiadi ndakuba ndiyasheka na ndakuvukhala ngethi yaaonabaaqela iadi kanti kudala sifakile izicelo thina sishekile kakhulu asakhelwa ngasoke ndinalo mbuzo njani.
Njengoba ndingenile njapha ndivumele uzibethi kwezibhala ikhona ndifuna uncoma njapha kuzo uba uzawuthetha ngesikotfini ezidala zisilwa ngaso ndiyeva nokokuba sikhona kwibhajethi ka-2023-2024 which means izawuba kuprocess ngoba kudala noko sisikhalazela sisifuna ya ndizawumfabela izandla kulaa ndizawukuthi enkosi ngaloo nto ndiye kwindimendlela nazo zanakele kakhulu zirongo ngenxeni yemvula ebezikhona zamoshakala nakufabe zilenziwayo nezimane zisenziwayo kodwa ke ndizama ukuthi ke ngoku nakwakuzo kukhona indlela okuba sizibhala neemoto zethu azikwazi ukuhamba kakuhle ndizawuthe imoto andizawukwazi uthenga ndizama ukuthi ke enkosi mntangaphambili kuloo nto eyokugqibela ndibheke kwabandima ikwafeni ekusitsho uba nonofama funeka besayile ngomnye wonofama abakhoyo nam ndiyikhuthaza ke loo nto into yokuba mayisikwe loo portion isikwayo kuba kodwa bendicela ke ngoku mna ndufakelela nje xa kusikwa ndingalibali isiki kambi rebom kwa ukwenzela uba ze singaxabani.
Nonzolo mhlalazi Ndingowa payeza asema pantule.
Hola.
Nam di kalu solo getsa nusiga kwenye meeting yako. Kota nam di na umbuzo ana apa enundwe na mokala. Oti si reportelwa ngale million. Okanye si reportelwa ngale budget yewachi. Ya kono ndomoza shuki. Ndaifuna lombuzo. Ndiyadula ke kuwo. Mage ngome ke ngome. Ndingoma salo kwa indo kumbana. Si sale kakute ngolshobo jenga banbale wati. Unye na la wati kumiti jenga babe chilo utawa. Inse insebenzi swani. Iutata umsebenzi kubegenda weni ebanzi. Ditikese nkuba ngolshobo. Nati siza nkuba ngolshobo. Okunye kukho ezwokwe bridge uthethe ngazo. Ne nanjengokubana ndingahlali eVelwane. Kodwa maqabane okokoko sabakulelana ngo 70. Yayazi mawusindeva nako 76. Oko sabalapha ngezokudlalo minyaka. IVelwane zange ibe nayo indawo ereasonable yohamba. Siyabulela ke xa kanti akhona. Amalinge asele eqalile ndibonile phakho kothule opipe pha kulanda ndlaba okhalaza kuyo yam ndiyamcela ke into bani uthi xa ninika amandla nisiqhube kakuhle because ubanga babantu abanwabange ekuhlaleni akuzokonwaba wena Ceba kho lo mkhuba ukhoya pha ekuhlaleni ukulahla inkunkuma naphina okugqibela Ceba ndizawubetha kuwe ke ngoku apho kugcwele i-overall Ceba. Aba bantu baqeshwa egameni lohulumento lweANC. Ayithethi loo nto into okokubana mabophule hours zokusebenza bazokuhlala imithini. Umthetho we-Employment Act ayivumi loo.
Mandibulise entlanganisweni. Lo uthethayo ngumduduzi. Ndingowakwamanyoma. Ndilapha e-highway. Okokuqala ndiyayithanda ehlobo isitshalishe ngayo uba masincome sigxeke silani right mandiqala ngoncomo sihlala kokokuqala ndiathenda imeeting kakhansile okumila kunje zibe yi-ward committee zonke zikhona ngelaa hlobo esasizonyule ngazo ugqibela kwam apha mandiyincome loo ndawo ithetha ukuthi ukhansila wethu asebenzisana ne-ward committee zakhe. That's number one. Number two, ikhona indawo ugqibezele ngayo wathi imeeting ezikumila kunje ubungathandi uba zibe khona qho xa kuphela unyaka andifuna uvuma. Why ndisitsho ininzi into enzeka enyakeni uba siyavumelana ibingase noko uhlise uba uthi mayibe kuphela konyaka ibingase noko sibone mhlawumbi phakathi kwi-mid-year okanye ngekota noko ingade sigqibelane ngoku siphinde siyobonana xa kuphela unyaka kunyaka olandelayo. Into ebendifuna uyilungisa ibingase xa siphinde sibe ne-meeting ekumila kunje uzochazwa ubume bewadi as uba ubuqhuba bendimamele uba ububa nee-subtopics uthi ngosiqhuba ngento ethile ubethe ugqibe ungene kwelandelayo. Andiyazi ke noba mhlawumbi ke ibisisigqibo sale meeting kodwa ke ibingase kwimeeting elandelayo sibethe uqala siyigqibe then sihlomle kuyo because ngoku kwezi sendizinothile mna ndinamaphepha mabini ukuya kuthi apho ndinithi clarities khona uyabona mhlawumbi izosithatha enye hour loo nto kanti if besibethe ibenye okanye zibe mbini zibe ndakho uthi bantu bakuthi nazi ukhona ofuna ucacelwa okanye ongacacelwanga kwezi zinto sendizibethile sizibethe sizigqibe siye kwelandelayo. So bendisuggesta uba kwimeeting elandelayo unumber four ke ngoku ibizii-comment ezindincoma dilani but ke ngoku ndinida ke ngoku ii-clarities. Ii-clarities nazi ndingene mna apha usithi kwi-financial budget yethu ka-2021-2022 kodwa ndifike thi kandingena emnyango ngoba usithi saqesha ke abantu abayi-89 andiyazi into ingabantoni kodwa ke mna ke kule ndawo bendilibambile ndakuva uthetha ngomcimbi we ward allocation. Kapo 49. Kule ward allocation ka 49. Zikhona into zibalileyo. Number 1 ubale kuba sathenga igidi yesoko eziyi 26, sathenga i 16 ze netball. Sathenga ezindini ze rugby sazisa kubo. That's good. Kodwa andivanga usithi ezi 26 ezisize soka zisikhoste so much. Ezi 16 ze netball zisikhoste so much. Ezi 2 ze rugby zisikhoste so much. We 100 rand besinayo ngoku saye sashiyeka sasebenzisa 89 rand kwezi zinto ze soka neze soka ntontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont
zabo bekufanele ba umcimbi uhamba ngalo so impendulo zabo sikwazile ukubanika ebebezifuna futhi baneliseke so siphuma kulomhlangano ke ngoku sixolile enye into besele siqonde ba siyayinqwenela lo mcimbi wo state of the ward address sicela ibe ngumcimbi ohlala nyaka nanyaka siyazi ba siyavana abantu bakuthi sibahlanganise endaweni enye njengoba niyazi ba iward meetings zethu sizibamba ngokwe-VDs ngoba sifuna ufikelela nakulowa ungakwaziyo ukuza kwelo holo ngoba elo holo likwisenta yelali ngoku akufikeleli nabani na apha kuwo kodwa sinomnqweno kuba kwi-state of the ward address kungawoku umntu wasendevana aphume ngobuninzi azoba lapha sikwazi ukuhlafuna sixavula imicimbi yelali nibe ne-Christmas emyoli ne-holiday emnandi ukusuka ngoku kubheka phambili niziphathe kakuhle kuze sesiphinde sihlangane nesihlangana nabo kunyaka ozayo enkosi.
Super Mix.